Khona igama lamkhetha bahla kaNgobese kulesho story le ethi Spirit yimain spirit okwe main character.
Awu phela babhari lawo. Hey ubuke phela.
Uspirit ke umjida nje yabona uthushwa isathanism kakhulu. Ulele ebusuku ehamba emini noma inini uthushwa isathanism. So lo muntu loyo uchaza ukuthi ke vele isathanism vele siphila ngaphakathi kuyena. But mayiphila ngaphakathi kuyena isathanism akusumuntu like ohlupha mhlawumbe umakhelwane ohluphayo. Kodwa nje uhlupha ebusuku isikhathi sakhe sokuhlupha u-12 ebusuku. Ngo-12 ebusuku uyaqala uyahlupha, uhlupha nje. Kuzwa wonke-ke umuntu ukuthi useqalile uyahlupha, usejava amafensi, usephula icabha, usephula amawindi. Yonke into siyenzeka ngaleso sikhathi leso. Imoya kasathane siyamola-ke lapho. Uspirit-ke vele-ke ugayi nje ohluthwa nje i-satanism. Usabathe uyangapha uyangapha nje uhluthwa i-satanism. Yiloko nje akuphilelayo, uhluthwa i-satanism nje one way. Akazitholi ukuphumula, uhluthwa i-satanism nje sonke isikhathi. Ya. Character ka Spirit at first bengayithandi. Cause yabona i-character Spirit iza nama-challenges amaningi. Uspirit uvele i-satanist, uspirit uhlushwa imoya, uspirit uholwa imoya, uspirit yonke indawo la ihamba khona, imoya ila, imfuna la engakhona. So hey, le character bengayithandi ngoba yabona kufana nasemphakathini. Una uqeda ukuyitha le character leka Spirit bese kuthi usiyi-satanist. Angisili satanist mina, ngiloyali kuJehova. So angi-expectile abantu ukuthi bathi hey ukhetha abantu useyi-satanist. No, i-satanist ubani? U-Spirit. U-Spirit okuphi? Okusho story ethi Spirit. Yiloko nje finish and clear. I-advice enginayo for ama-actor nama-actress ngizosho nje mina ukuthi uma bekunikile iphathi zama ukuthi uyinikele kuyona, uyenze ngendlela efanele yabona, uyimisele nje ube nalolo gqozi nofuqufuqu lokuthi uyenze ibe perfect, umuntu obukayo abone ukuthi cha kusetshenziwe lana. Cause awukwazi ukupick and choose. Uma sebekunikile i-character vele uyi-acte leyo character. Cause uma usazothi wena ake ngikwazi uma i-satanist angoba ngikholelwa kuJehova. Nami ngikholelwa kuJehova. UJehova yazi ukuthi ngiloyali kuye ngokwenhliziyo. So lokhu engikwenzayo kokuba yi-satanist sekuwukusebenza nje, cause ngenza umsebenzi we-acting yabo. So wonke-ke ama-character nje, advice yami leyo ukuthi nje phusha, uqinise, wenze sure ukuthi umsebenzi wakho uyancomeka ngaso sonke isikhathi. Wenze nje sure ukuthi akukho la ulekha khona, uyayimisela ngayo yonke indlela ongayimisela ngayo. Ngiyanicela nje ukuthi niyimisele, nenze umsebenzi wenu, incomeke, ningama-underground actors nama-actresses. Yiloko ngicela nje kuphela.
Okay, nayo ngathi Spirit nayo. Usho nje ngokuhle Ngobese, le short story ethi Spirit igama lami ngikwando. Lesi story uhlushwa i-satanism. Futhi ngiloya uJehova angihlangani ne-satanism.
Mina igama lami ngingumanele ngakasithole. Kulesho story ethi Spirit, ngi-actor as uspeaker umalume kaSpirit. Spirit, kulesho story ethi Spirit, uzama ukusiza uSpirit ukuthi ahlukane naleyo moya emibi. Kodwa-ke ngokuthi akenza ngendlela ekuyinikeze ngayo, ugcine uSpirit imoya ikhamba futhi. Akusukuthi sihlushwa imoya emibi, asisizwa ama-satanist. Sibantu nje aba-right njengawo. Siyabonga nje, sicela nje support yakho. Advice yami kulaba aba-actayo ukuthi makhethe ukuthi wena uma ngabe bakunikeze i-character noma ngabe yiphi, bese wena uzawuthanda i-character uthanda. Hhayi, yenza leyo character leyo and futhi uyenzisise. Mhlawumbe ingaba yinto uthandeke futhi inhlelo uyenza ngayo. And ungagive up-i, qhubeke nje wenze noma ngabe yiphi i-character uyithanda, uyenzisise. Kiphe yonke kusemandleni.
Yes, spirit.
Spirit. Aye, so spirit mean. O spirit from the Satanism. I'm not Satanism mean. Yo, whoa. Yo, whoa. I'm not Satanism. Ah, quando? Ah, yes.
I'm super dumb. I'm running down with some gobes.
Eh, quando?
I'm super dumb. I'm super dumb. I'm running down with some gobes.
Ah, okay. All right. Aye, that's it. O velho é straight, o spirit e o story. So, bolo, o que é que mine gama lami ukhetha abahle ngobese lona ulinde uhle ngobese okay umbeka uspirit aw ziyasha ziyakhipha uzobona nina ukuthi sihlala kanjani
My city, 150.
Another hit jam from RapLoaded.com.
Ladies me, ladies me, ladies me, ladies me.